Oh my God, my God. Okay. Oh my God. No! No! Mission failure.
Okay.
No!
Did we wreck him?
He wrecked me. I think I know what you know what this calls for. Time to go backwards. Da 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 da